akanyamanga mwatendano nitaviserelo mwana walala akanyamanga noya nwatanyamule ati awalikuguruno nikikuwa nemule ati fungula mwana wanguona nano toshiwa maandalizi niyo mboka mwana mbakiwanga kumikagi angetila kumana ni familia familia yao ngeze asante sana.
Mwenda kule mcheze.
Chiki wa jumbo, chiki wa jumbo.
Dale, dale. I don't know.
Asante sana.